cyago icyamo waka umukiza wawe ye ni
Oh.
narakubonye ku manywa na nijoro narakubonye mana we ubw'igicuku cyari kinishye naraguhamagaye uranyumva mana we sinza kuvaho namba gitare cyanjye narakwiboneye nawakuvuga nabi Zaburi, oh, Nibiru.